robot kuti license yako yese ndipe ma keystone.
Ane dem oikat.
Ansula jojera ndati ndipe ma keys yako tone.
Vabereki msa drive msina ma license. Uye muchengeto mutemo yemuroad.
For your safety and our safety.